The world is my stage, my body, my voice are my tools. Let me perform. Mzamo Cele.
Angishele nezinja mfethu, ungasimoshele isikhathi sethu. Awungiphethe yabombali nabo zethu, obumnandi ukudla kwethu. Awungihleli nezinja mfethu, ungasimoshele isikhathi sethu. Awungiphethe yabombali nabo zethu, obumnandi ukudla kwethu. Awungihleli nezinja mfethu, ungasimoshele isikhathi sethu. Awungiphethe yabombali nabo zethu, obumnandi ukudla kwethu.
Engitsizawa kada akuna matada zakhala intwani phethi
mzansi phelele yonke kufanele ufole manje.
Yini kwenze njani?
Angikwazi ukubona yini fasi sambili. Ngokwakho lokho. Ngiyabonga Ntombo.
Good afternoon, may I take your order, please?
Oh, yeah, well, sir. So tell her how many kids
who are not just... Sorry, no. We are pleased that the time consumer is going to
be in the house. Oh, we're going to be in the house. We're going to be in the house. We're going to be in the house.
Zulu Burga on the menu for only 29 rand 99. Who's what? I would say man.
Manje ngishonile ngena ubhuti niyasebenza noma?
Yeah. Sikini shift yokuqala manje. Yes.
Ekubude la siphuma khona, ela spuya khona ebare la mi la spuma khona ela spuma khona beba spizi mhlembe ebare la mawendodawapheli ekukutela
But what are my options?
Mfethu kumusha kule ndawo.
Ubuhlungu ke.
Abe ngifuna ngipha u-10 abayi-2 mfethu.
Bona ke dimme njami bese kutshela ngaliyathekene bengihleli naye izolo njayami ngathi mangifika ithi yangibamba kuvule konyuka emthambo yegazi yathi ngathi sengisondela toza yo
stof awunali baby
manje lokho futhi dimme ngena lokho manje dimme ngena lokho njayami ngena lokho mina la usiyafana nje uyazi hayibo ekusade dimme mfethu zithini ngimedi grand god Ngibona ngishayela amasanje. Ekuse mamazi, ukrand ini lapha?
Stof, awubona ukuthi lo muntu ukrand wena. Uzonaka izinto eziningi yaziini vaye so.
Hayi kodwa inga ayizinganuka ke mphemi ngosiwe, ayizinganuka ingosiwe ke kodwa.
Hayi. Ukhuluma akho.
Zokala kubani? Yazi lo mhlonga ngozangena.